cyambere umuntu yoshikiriza nuko bibabaje kubona umuntu agandagurwa akagandagurwa n'inzego z'igihugu yahungiwemo mu gihe bizwi yuko abarundi bahungiye muri Tanzania bahunze uburundi kubera agatotezo kubera umutekano muke mu bisanzwe twisunze amategeko mpuzamakungu acungera uburenganzira bw'impunzi cyane cyane amasezerano yo mu 51 y'i Geneve biravugwa neza yuko umuntu yahunze igihugu ategezwa gufatwa neza harimo kumukingira umutekano uretse yuko igihugu kiba cyakiri impunzi gikingira yuko abavuye mu gihugu iyo mpunzi iba yaravuyemo uwo hava bamugirira nabi icyo gihugu cyoco ntigifise uburenganzira na butoya bw'uko inzego zacu bukora nk'ibi byarayi bikozwe mu gukora ibara mu gutoteza gushika bagandagura umurundi yahunze na cyane cyane bakamugandagura mu gihe umutekano wiwe wari ugeramiwe muri Tanzania ariko agerageza guhungira mu kindi gihugu rero n'akamaramaza ku gihugu cya Tanzania birateye isoni n'ibintu byo gutera ivyatsi tugasaba yuko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu cya Tanzania bufata ingingo zibereye zituma abakoze iryo bara bashobora guhanwa hisunze amategeko ikindi nacyo ni uko igihe cyose inzego za leta za Tanzania zihohoteye umunyagihugu w'umurundi yahunze cyangwa igihe igihugu cya Tanzania kidashoboye gukingira abarundi bahungiye muri icyo gihugu bisigura yuko Tanzania ishobora umwanya wose kubazwa ayo mabi aba yakorewe abo barundi birababaje rero kubona ibyo bintu byo guhohotera hasigaye harimo n'ukwica abarundi bahungiye muri icyo gihugu bibandanya tugasaba yuko ubutegetsi bwa Tanzania bwo kwikubita gashi bugahagarika uko guhonyanga amategeko mpuzamakungu uko gutoteza abarundi b'impunzi bari muri icyo gihugu na cyane cyane bakamenya yuko iyo abarundi bahungiye muri Tanzania mu gihe badashoboye kubahiriza umutekano wabo bafise uburenganzira bwo guhungira mu kindi gihugu kuba rero bariko baragerageza gutarataza ngo bave muri icyo gihugu cya Tanzania hama bakaca bicwa ni ibyaha by'urugerekerane igihugu cya Tanzania cyotegerezwa kwisigura no gukora amatohoza atuma abo bose gukora iryo shano bashobora gushengezwa imbere y'ubutungane maze ibyo bakoze bigahanwa hisunzwe amategeko.